Yamilela bazalwa negameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Njengoba sekushiwo gama lamu ayandelinye uadvocate kanti ke isibongo sami ngakangwayi abantu bazalwane. Ngibonge umndeni wakankabimbe ithuba onginika lona. Amen bazalwane. Angiqale nje ngithi congratulations. Amen bazalwane. Into eniyenzile inhle kakhulu kwangathi uNkulunkulu angalisiza abe nani kulo lonke uhambo lwenu. Amen bazalwane. Nkosi cela ulungise lapho mfethu. Empilweni yami azange ngambone ufana naye. Empilweni yami